Atalu fatu le fia fi soa fa manua lo, soa fa mamalu Yesu Kiriso. Tato li imal tato faola, pa ia mal mamalu le tato e kalesia, ia mai si fo nisi umu feona maua mai, ia ma ki ima ilnei por kalame. Atalu fatu le fia fi, ole atato tatalo, fa aftai le tu en le avno ua mato maua ilnei por. After ile tua o fa'ono mato felo ile tua lunga o le ala leo a mesio fo fo ma pere yai mato tuina tu ya tu en le fia fia nga pa ia o ile vole au le kalisia fa ma fa fa nei no tu ngata i tei mi fa inga ta ma tei mi pong sa fa ma le ile tua fa to wino lo opu fa ma fa fa nei no mato loto ma fa ia e o mato ulu a wa o Fai longa ia wa umana e tuina mai. A mātou iloa, ona whaea ea leo mātou ulu ilunga. Whaamani ea lpol kalami ne ea fiafi sua wha manu mālo Yesu. Amene. O lpol kalami leo tifeta noa ne ea fiafi whapea, ole mala malama i teimi ole pongi sa. Ole mala malama i teimi ole pongi sa. The light in the time of darkness. The light in the time of darkness. Se o fetau ina al tusi lea Isaia ono sefulu, feo mumose o feo pue tolu, faut e ono sefulu, feo mumose o feo pue tolu, tula ia, ina malama lama ia, a wawo o mailo malama lama, walua e fo ile popula o yova I o lunga. A wafa auta mai e ufitia le laulangi le pongisa. E ufitia fo inu'u I le pongisa. E ufitia le laulangi le polioli. E ufitia fo inu'u I le pongisa. A e aluae Iova I olunga. Ma le popula o Iova e alia li mailea I olunga. Fa upe tolu. E o mainu u ese ilo malama lama. O tupu fo I e o mai I latou. I le popula o lou waluae. Si vai tautu tusifat balangi. Isaiah 60. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light, and the kings to the brightness of thy rising. The light in the time of darkness. Ole malama lama I teimi pongisa. E leo tue tau whaamtaleina teimi wadato iei nei. Ole pongisa ua iei le lalolangi. Le pōngi sāo le fefe, le matau, umarenga tete, popole. A wā o tātou vāwa ai I mea o tutupu mai le laulangi le teimi le nei. O le teimi ua mawhaiona le ausia le māna malama o le tangata. Lona māna malama whaale tino, lona poto whaale tino, lona iloa whaale tangata. Ua a mata ona le mawhaia ia māna malama. Ona wha māla mala maina le laulangi le teimi le nei. Le poto wha fō mai. Poto wha scientisi. Poto I mōmō le ati nā I economy. O le telo mea ua le ma whana ausia. Wai wha matus pa ia. E le tusi le a wha ata oto. O le oloa le tangata o lona olo le nā. O lana oloa, o lona olo, o lona poto. Poto le tangata poto, o lana olo le nā. Fapena afu le tangata mālosi, o lona mālosi, o lona olo le nā. E ma whaifu ni tātou whaliwina fapea, o le oloa le tangata, o lona mālama lama le nā. Fapena afu I lona mālosi, I teimi o lona mālosi, o lona mālama lama le nā. E fapena I lona poto, e ma whaifu ni whalili o lona poto, o lona mālama lama le nā. Ai wa tātou loa le vai teimi le nei, wa le ai, wa le ma whaia le mālama lama le tangata. E fai mai ana wale tusi nga fata oto. Ai ole suafo le li I ole olo maa losi le nga. E sola I ai le tangata ami o tonu. Ona fape nane ona manu maa lo. E fai 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 f olo tato mala malama le nai sola yeri tangata. I ona fape nale ona mala malama ina. Fa mai tala pol fetale nga Yesu. O au nei ole mala malama le lau langi. O le sau ya tau, ele sa vali o ia, ele pongi sa. Le lan tato fai tawina le fio nga le li tula ia. I nā mala malama ia. A wā ua o mai lo mala malama. Wārua e fō ile pupula o Yehova, Yolunga. So le lanta ato whaitau iele mala mala malea. Na fai mai fō lar whaita lai ngā Yesu yo na so. Bo umana fai mai o ia ole mala mala ma. So se ngā te savali a te ele savali ele poliu. Le fai mai lan whaita lai ngā o outou ole mala mala ma ole laulangi. E le ma fai o na lilo le a ai e tū i lunga ole maunga. La tau te le tutu i na fō ile la mepa ma tū i lalo. Ole mefu ai saito, pole pol, ai tu ilunga le tu ngā la mepa, ina Yesu sulu atua ilona maalama lama, ye oile fale uma. O umalanfa mai Yesu o iole maalama lama, ingo pupula mai Yesu i ante oe, wa e maalama lama ai, ole teimile nei, kewishano, o oe ole maalama lama ole tua, ina ia e faali atu le maalama lama ole tua, ile lalolangi uma, a wa ole tua ole maalama lama. O oe ole sui ole maalama lama, malama lama o le atua ua malama lama atu ia te oe nae whamatuse kore nito. O le atua na whetalai atu i le laulolangi i le amatanga ia malama lama. Whamai ua whetalai atu ia le teimile nei i loto tangata ia malama lama. Ina ia i loa le pupula o keriso i loto tangata. O le alawa e malama lama i. O oe o le tangata o le malama lama. Awa le tuua i lalolou malama lama le teimile nei. Awa le whapulo una i lalolou le pou ia po le ipu maforfola. Ia whepena o na tuu ilunga, o le tuu ngā la mepa ia iloa ai e tangata. Tu lai ia ina susulu, a wā wā o mai lo malama, it's a now thing. Tu lai ia, stand up now, hallelujah, shine now. O le teimine nei te malama lamai, a wā 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 e le pupula o le atua, o Yehova Yolunga, ua pōngi sa le laulangi. Wa le mawhai e malama lama o le laulangi sa ile poto, ile atamai, ile oloa ile teimine nei, ona whapena, ona whaamamua pōngi sa atoa le laulangi. E mea o ele whaalea nganga. Ia e o fo i mea o lo o tātou vāwa ai. Ma o tātou lungona. Whai upo e lua. A wāwha auta mai e uwhitia le laulangi i le pōri uri. E uwhitia fo i nu u le pōngi sa. A e fio a Yehova i ou lunga. Ma le pupula o Yehova. E aria mai lea i ou lunga. Whai mai tūspa i pālangi. The world is covered with darkness and the people with cross darkness. It's all over dark. Hallelujah. The light of the person of the people is now can't brighten the world. Scientific wisdom of the people and everything, economy. But Jesus said, my light is shining. I will rise up in the church. So people of God, arise. Let the people know that God is living in you. Hallelujah. Don't be fearful and sad and worry because God is there. The light of God is risen upon you. It's risen upon you. So let us arise and shine in the time of darkness. Tato tulai masusulu itemi fangita awal popole. Fama Yesu awato te popole. Na fama itala tus paia tusye yoane ole. O le popole e leo se mea sau mai le tua, o le popole, o le mea sau mai le tia. Pola le tui na mai le tua, le nganga e fefe ai, a le nganga e lofa ai, o le nganga e whamalosi ai, ma le nganga e mafo fautonu ai. Fear. The Bible says God has not given to us the spirit of fear. Fear is according to when you are fearful, God is not in you. But the Spirit of God is a spirit of sound mind, spirit of power, and the spirit of love. So let us not be fearful in this time that we are in. Hallelujah. Faupo tolu, e o mai no ese lo malama lama, o tupu foi o mai la tau le popula, o lo walwae. Nations will come to your light. People will be drawn into the light of God at this time of darkness. Hallelujah. The kings will come to you. Even the people of the world, the kings, authorities, people who are in high places will come out and reach for the light of God that is in you. Mai tala tu spai ai o mai no, e o mai tupu, e draw mai I le mamalamana I a te oe. Pien tatou whaalongo ia I le teimi pongi sa tere no mai inseti moli, e o mai ia I le teimi ol po. If you look at in the night, insect will come to the light of your light. They will come out because they see light, the light. So are the people nowadays, even the kings will seek the light of God because they know what they did and what they have is not enough. It's insufficient in the sight of God. Matus paia e o mainu ese I lo malma o tangata ele I faoleina. Tangata ele fie fie I le lotu. Tangata ele fie fie I sua fo Yesu. E o le teimile nei o la amata no mai lantou. Mua lewa lantou lo o tangata o le atua I ele malma lama ele se pupole. Ele se fefe wa o le tato wola wa I ona aau. E amata mai a te ia e faai ui a te ia. Le se ngata e ola pea. Ai o lewa I a Yesu I o tato wola. E ma whauna wha mālo losi pe tātio e loa, a uma fwoi le lau langi nei, e iei le nuu a uma na sāu ni e le atua mō I tātou, o le langi le e whāma vau. So ia whāma nui a mai le atua le nei pō, le au keu shano, tātou e ka le sia, wha mālo losi, te pai lunga, whae e o tātou uru, wha mālo losi, ia susulu atu le mālo malama o le atua I le lau langi, ia mai au tō loa e le tu ua I tātou le atua, e pei oe ma tu oti, a wale popole, a wale atu atu vale I tātou, a ia o tātou whātari tari, ma vāva I atu I lea tua. Whāmunia mai lea tua le nei pō, fwoi dise o māua le nei whāmalo si le lea fia fiso se mea, e ma whaiona e māua mai oloso I fuolo tātou o tua, o ia mai le amatanga e o le ngātanga, o le mua mua ma le muli muli, o le sā iai e iai pea e whāva vau o ia na whaia I tātou, e iwa tu fo ia I tātou lo tātou wola I ona ao ono Iesu. May the Lord bless you tonight. He is the light in the time of darkness. O ia o le malama lama le teimi o le pōliuli. Ono Iesu tātou te talo. Le tua, mātou toi nātou le tua ele nei a fiafi. E anga le lei le tua I o tangata pa ia o lau e kālesia. Whātawina I lo toto ele o le ngore e kālesia. O Yesu Kiriso le aole e kālesia o I mātou o tangata pa ia. O e watalia Yesu I o mātou loto ma fina ngalo. E fo in tangata o lo vava I mai. Whalongo longo lātou te le talia le ali o le teimi le nei talia ai. A wā o I o le ala o pumoni ma le ola. Le aise si alu atu le tamā pe a le eu I a te ia. O I o lo mātou manu a papa. O I o lo mātou mā losi. O I o lo mātou mā lama I teimi pō misā. O no Yesu. Amen. Thank you.